to kuri yanyo wagodo mano ber kanyo chong'adnwa mach wan gi automatic generator maka machong'adni to kwanyo omiyo joma nyocha riambo ni jomoko tho kia jomoko timore nane ka wachiku we nying Yesu ni kuriamburu kamoro to pigori ka owinjore maber wan sirikal motegno ma waketo measures maka stimo lal to pig stimo lal to generator pig koro wageno ni pesa mabro a exchequer kodonjo iwuono mana gi jo control of budget mondo pesa obed released in good time kaeto pesa donjo e account mondo jowagi oyud gik magidwaro mogik gavana marwa oherou kaka jokarungu kendo numiyo gavana kura sawasawa nunumiye kura kanyasa ka